Hello, hello everyone. My name is DJ Zide. Bendikhona Kunjani Podcast apha eGqeberha. Ngicela nibalandele, please. Kuzo zonke social media platforms bakhona and ngoku bacela ivote zenu. Ndicela nibavotele, zonke details zikhona kuzo zonke social media pages zabo. Sharp sharp. Bye-bye.
The city of Qeberha brings you Kunjani Podcast.
How we gonna grow if we ignore
about a thumb cake?
How we gonna know the death of Biko and Pisa?
Waterways.
Namasiko or Ganjani, Uvuyo Zenge Meko, no Mubele, no Batwani, no Mfulo Tazimeko, Uzu Siya, Wenzwanjani, Mifai Pizeno Nene, no Miski, no Kunjani, Kunjani.
Good evening and welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. My name is Luvuyo Ventful. Bukiwe, DJ Z. Welcome to Kunjani Podcast. And Sive, amabalo abo, osikholele kubeni, omuntu nebali lakhe. Kodwa ukakhulu apha ekhaya sithi xa sinxoxa sijonge imoto yethu, but it conversate to educate. As much as bakuba mandi, but eyona njongo yethu is to conversate, to educate. Kodwa kungamandla is to hear your story. So ufuna ukwazi ngawe apha usemncinci ukukhula kwakho namaphupha until to eli xesha lakho lokwenza into yofunda indaba ibe cute.
I can't.
Uzelelwephi ukhule njani ku life yakhe nje lushare nje mhlawumbe uqala kwethu Mquqo ngathini nje
ubukiwe Zide uzalelwe ezinkumbini ilali ezinkumbini elibode phansi komasipala wasenyandeni. Ngizalwe close to mid 80s.
Okay.
Age intombi ayichazwa.
Yeah,
okay.
Sure.
Ndizalelwe phaya besizelwe singabantwana bane. Amantombi amabini nabafana babini. Kodwa ngo 1992 i-first born yasekhaya intombisisi ubusiswa Nori waswele ka 92 so basheka sibathathu. Kodwa ke ngethamsanqa washiya umntana oyinkwenkwe ongubuntu. Yakwasheka yena ke ngoku nosinethemba nophindile yabandini. So nje manje liphelo ke baphela ubuphelo bam because kukho lo mntana
ngoku. Kukho lo mntana
so ubuphelo zange ndibuve. Yeah, and bazi bakuthini baliphelo ke because uvele ndina 6 or 7 years. So kwa attention yonke ke ngubuyanikwa because uselekele ngumama ndumama wakhe wengatshatanga. So abazali bami babanelwa xanduva lobana asifuneve uba akanamzala asifuneve. So ndakhula ke kulo environment ndikhula ke ngoku kusweleke umntu and ke ngoku kwakuqala ukusweleka umuntu ekhaya. Usweleka ndina 7 years. And ukusweleka kwakhe zange kuqondakale because she was 17 years old. Imagine 92 kwakungafane ukusweleka abantu
abancane.
Kuvame ukusweleka abantu abadala, abantu abagolileyo, abantu basezimayini nento. So yavele yathi gqi ekhaya ena 17 years efunda high school. So it was foreign to us and for the longest time I think up until now asikayamkeli into ka sister wethu ba wasweleka kanjani. And nam ndakhula ndinololoyiko lobana nam ndizawusweleka at 17. Because I didn't know uba umntu uswelekiswa yintoni. So ndikhule ndinoloyiko ke lobana nam ndizawubhubha at 17. As a result, I didn't enjoy mhlawumbi ke ukukhula kwam uba ndingayibeka ngolo hlobo because yayithi sofika le nto yoyoyo ndizawusweleka. And eyona nto yayindoyikisa kakhulu kukubona imeko umama wayeyiyo emva kokusweleka komntana wakhe. And usweleka usister wethu sikhona ndikhumbula utata empampatha elila emosula ngenyembezi. Right, and I was so young I didn't understand bakwenzeka njani but I felt ba there's something terribly wrong enzekayo ekhaya zange nambona utata ekhaya. And ke ngoku emva koko usister wami kwacaba akazuphinda phathwe ndiyazibuza utheni wafika imoto like why imoto ezimnyama umkile. So it was confusing and mosekudala ezilalini ke awuzohlawusa phansi hayi ke usolike no uzawuzibonela nawe uba uthini. So ndikhule kukho loo nto isomba injalo ekhaya and seeing my mom like that like iyona picture engasozicime because umama wam zangaphinda be right up nanamhlanje emva kobeselekele ngumntana wakhe. So ndikhule kanjalo ke ndafunda esikolweni ejunior kwa high school elalini yami inkoliso. Ndaphuma ndaya e-high school eVictor Potto. Ndaphuma apho ndaye kuso ezama ukulungisa i-Jedi Public Relations. And then after that, ndikhula nje ndingumntu othanda umculo.
Yes.
Right?
Yes.
Ndingumntana ophaphile ndinesiqolo esincinci singaka kanje ndwe. Egqithi ndihle nje ndikwi-noise
makers. Selisting
uhlelo. Bethuna. Ndihleli nje kwi-noise makers number 1 Bukiwe Zide oko. Nje nje abantu ababhala i-noise makers ndibathenga ngamagwini kungandibhali ke
namhlanje. Thetha oko.
Mna ndithetha oko. Ukhubona le nto uthethe noba awubona bumisi khona athula umisi. Athula umisi andilinde. Wewe. Sathi ndiyajonga. Wonke umntu uhleli phansi ndimndodo othethayo. Hloni zam. So babendazi bawokholo. So ndikhule ndikunomntana undwebileyo ke uthanda udlala ke uthanda iradio and iphupha lam yakuba i-TV presenter ngelaa xesha no TV and ntontoni simunye kwi-awani ndandizibona phaa ke kwawukhula kwam. So ndafunda ke ewusu and then ndafumana i-internship e-UCRFM. Ndaqala i-internship phaa but ndandingayithandi laa nto mandiyenza phaa.
Hayibo.
Yayizindaba. Funny enough. No, ndingazifuni mina indaba.
Why? Ndiyathanda uthetha nje buhlelwe nozo eklasini. Ngokulingisa zobathetha kokoko.
Ziserious
enough. Okay.
Lena besiyithetha ekuqaleni. Nalo indaba ezi.
No.
Abantu abakhulu.
Qonda yho. Yho. Okay, mhlawumbe indlela yongena wethu. Let me just.
Yeah, sure.
So, ndangena ke ezindabeni as a news reader and as a journalist. Qonda. Kanti manje nje.
Okay.
because I'm the first person to know.
Okay.
Uba kukho ingxaki eyenzekileyo, I'm the first person to tell you. Njengathi ndiyayithanda nje ndiba ngiqalazive. Ndithathe nice. Okay. Mandike ndiyizame ndiyilungise. Mandipolish iskill sam. Ndizame
nyhani.
Ndikwazi uyiqhela uba okay, xa usezindabeni uconducta ngolu hlobo xa usenza umsebenzi wakho, yonke laa nto ndiyifunde nababe phambi kwam ke bekhona bendifundisa. So I learned from them ufundiswa nosikhumbuzo manqina, then bandigroma ke shame ndakwazi nyhani ukwenza umsebenzi wam ndazihambela. So yeah. Iqale kanjani ijourney yam ye-radio?
So before we get into that, I want to go back a little bit. Xa usey young, you told us iphupho lakho, and I want to know who was this person at the time that you were looking at to lo mntu ube i-role model yakho, lo mntu ubumthanda, mhlawumbi ubonayo nepicture yakho eroomini at the time.
Ndandithanda ukuphumzele zonke, kaloku ndingulo weradio. I mean we-TV,
not
yes, ndikholwa izinto ezinengqushu.
Uyabo?
But
sure.
As ndabeni kuba kutatamo esikhandi.
It makes sense.
Kola ndabeni ngqushu. Indaweni engqushu ndikhola ilanto ine chaos by TV. Yabo.
Yo siyakulandela.
Ndiyathanda la chaos, ngqonda yabana chaos. Fike ku wonke umuntu uyajive ndifuna lanto, sifuna phansi, sifuna pha. So, apha ezindabeni ndandimthanda uManoxo. Akekho umuntu oyengamthanda
uManoxo
because like indlela afunda ngayo siyazi ba xa ngo 7:30 wonke umuntu uhleli yisinotatam tatam ezithanda kakhulu kuthula ndandidikwa ilanto ke because mna ndilibele kupitshoza ndihlanyuka and then the next thing utatam uzothi ndimamele so ndandingabethuna iindaba ndandingazifuni mna ngenxa yemeko yazo so yeah.
So wakhula ke ngoku umntu ongusisi ngeli xesha uchazela abazali bakho into yoba eyi ndizawukwenza into edibene neradio bayithatha njani loo nto okanye kuba bebekubonele ubukhulu ngumntana onjani bavese baqoba isuka urayit anyway
ba-understand.
Okay.
But utata waba nento enye ethi ndikhe ndinibone ke kwezinto zezinto zenu zezi TV neziradio fike ndihambaze aziyenzeke loo nto
ndingafuna ukukhulula
azihambeze khe ndibabone abantwana fike suyenza ke wena loo nto leyo ungaze uhambeze andikwaleli kodwa uzundincede ungaze uhambeze uba ndifunda amaphepha because ngaloo nina ndihlenje ndisemaphepheni ndingaze ndikufunda ephepheni uba ndifunde ephepheni ibe zizinto ezintle zodwa
and zisentle nangoku shem into esizifunda ngayo nasemaphepheni sifana nje nawo
ndisemncinci so utata mawandiyala ndisemncinci ndingekaphuhli nophuhla wathi mntanam uzoavoyide ezinto and I'm sure utata mawingala noba yintoni ukusasaza yintoni uba yintoni but webona yayibona le bhumsha ibifenqeza apha yayibona ezazinto
sorybabona lo mfenqeza aqabiza
nontoni nxibani in fact
because anyway sifuna ivoice yakho so asifuna ubona
sifuna ukonwaba
ndiyayithanda le nto ukuthi indlela obuyivuyisha ngayo indaba ye-news reading ngexesha ubungaphandle iyatshintsha xa ungaphakathi wanalazile yoba ngokufuna ibetha ngeli hlobo lewe nathi ke singaphandle sinendlela esiyivuyisha ngayo into yendaba ilist ephambili i-serious too much that's why I liked it xa ndikulandela tshi mani lo sisi uyenza ibe cute lento uyenza ube yi-like so 2024 into oyenza ngayo ingabi old school you're so cool asikuboni nokubona but uyenza ibe so cool kunotata apha ebeshumayela but apha ekushumayeleni kwakho wenza umzekelo othi lumkela uba nezihlobo ezizintatheli eyichaza ke ngelo hlobo loba intatheli ndifuna ukusisikulisha that's why ndikunika this little bit of a story uthi intatheli umsebenzi wayo kukhawuleza ifike kuqala endaweni but inganzinto but iqokelele njani all the data indaba kwaqala umva uthi iqale utsha ku-first floor ebekubona ke kangenze nto ya uyaqokelele na kutsho ke yena so esithi ke in a nutshell masizame to do away with i-friends ezizintatheli eziba khona ezinto enzinto but zingenzinto but ziqokelele nje izinto your view on that
ndiyafuna andifuni ukuthi ndiyamphikisa intatheli ngumntu before ube intatheli ngumntu so uba udibana nengozi endlela and the first thing that you do guys bakhona abantu bafunele ambulance okay yonke into sorted then ungabona istory after that not uba xa ubona into okay immediately so ufowunele emsebenzini bendinestory no singabantu before senze umsebenzi wethu mhlambi ngokuya kuhamba amaxesha abantu baye kuya kutshintsha nendlela yokwenza singabantu before sibe zinto that is why kukho intatheli ezi DJ intatheli ezirelease imiculo intatheli ezinye companies because singabantu before sibe zintatheli and ke ngokumsebenzi oba intatheli andifuni ibe into engathi iyoyikisa uba xa ubona intatheli funeka uhambe ngendlela ethile uziqoqoshe no singabantu asizothatha yonke into ewe siphila kwixesha le content but eradio nakusetyenziswa content kusetyenziswa facts yabo sifuna ukwakha sifuna ufundisa so I think namaqonga ke ohlukile ba ndikweyiphi indawo exactly ndisebenzele SABC or what okanye ndingumuntu nje we content so I think it's different kolo hlobo
no uyibeke kahle yacaca sisona but mina ke ngokuntu endinomdla wayo ndifuna ukuqonda ngala mini yokuqala ungena eradweni le community uza kudeliverisha indaba sasenjani nerves because I know ndoba sometimes umuntu uyakwazi ubukeka ekhulu xa simjongile kanti phangaphansi ufana nedada ine small point akakhabakhabi uyatsha yabo but libona liqhuba kamandi lithe chu kwakunjani ngala mini yokuqala ubuzawubamba umboko udeliverisha indaba uthe nyani zodwa mhlawumbi le minsonzo yabhunca kakho ndlu lesithetha yonke into
shonga first day naphi naphi in fact we first day kwi community radio station hleli libhaqa
ne
awuxelelwa phaka uba uzofunda namhlanje kuve kuthiwa akekho umsa akekho umuntu ofunda indaba
khona khona
ngena because ngokhona so it's always like that wonke umuntu in fact most yabantu abangena kwi community radio stations baqale ngolwahlo ba hayi mina ndandiyokwenza into ethile kwathi afunda hayi mina ndandiyokwenza into ethile kwathi asasaza yabo so nami ndandiyo shadow wisha ndiyobhala izitori for umuntu oweza uphangela kusekuseni ngo 6 nge weekend weekend Saturday
okay yeah ungumuntu wenqush yeah
no and gabi because emushini kalongo imushu ndidibana ngose ndilindala ndiyaziphangelela ke ngoku umuntu lo ungenayo unengqushu yakhe
sure
ngiyaqonda because sibanitsa phengqushini
sure
caba uye engqushwini akabuya ndipholile ke nangqinga yini obuzawufika hayi nobuzawufika 20 past 6 hayi nobuzawufika yeah alisonde lixesha ndiyazibhala mina ezama izinto sibhala isandla masithathe newspaper then sibhala isandla hey 10 to
akafika
5 to. Chin. Yo. Yeah. And then that was the first thing. I was like, what? I was like, what?
Yo, I was like,
what? I'm going to play in jam.
Because
by the way, indaba azibholi kumuntu akangazifi.
Exactly. Ngafumasiwa jam azifunda ngoku.
Ngitshakobani.
Ndangena. Kodwa. Ndazifunda.
Yebo wasifunda njani ayo ngxaki wasifunda
yazifunda shame indaba because kaloko aphe thubeni maso umane u reporter so uyaqhela umoya kancinci uthi bani manje unengxelo okay ungeni mhlawumbe uyenze live ingxelo ngalomini so at least umuntu u live bengamothuki ngalamini but ukufunda no it was foreign to me like I funny process ndothuka kodwa ndakwazi uzifunda and ke ngoku xa ugqiba ufunda indaba umsasazi uza la ukuncokolisa umsasazi wayengathuki kalo ndise-nervous kaloku waye umsasazi ungazithengisi nje kwafuneka sincokole ke ngokuba hayi lo mntu uyaqala ufunda indaba namhlanje hayi well done ntontontontoni kwabe kuqala kwami ke ngoko ufunda indaba ndaqala ngesiquphe ngezandla eziplane
masesibulele ke sosiquphe because ngezakhaa siyifumana ububuncwane siyifumanayo ngoku but ke what I want to know singabantu abaselusasazweni okanye abakwi-entertainment siye soyike ukuzimamela after senzele umzekelo mina njengoba senza le podcast ndiye ndibe namanwele kafuneka ndiyimamele ke ngoku later intoyoba ndihambe njanini wena wayifumana loo tshansi kwaba njani kuwo xa uzimamele ke mhlawumbi irekodi uziva uyimamele ke le nto kuyisasaza kalasuku lakho lokuqala
No, cima.
Wena mse sound effect voice yami bengathi ndiyakhoyitshwa. Ukwenzeka ntoni?
Ndisokola ngoku kwi obsession emsebenzini. Mina ngena uzimamelela nobayithi, ah, kaloku kufuneka uzimamela so that now is criticize. Ndibana nto ethi ndigqibanini uthe kanti zitsale nje ezi ndaba zami namhlanje because i-snipsession sethi la 5 minutes yakho with i-sound bites zakho nayo yonke into noba uncokole after i-break so funeke siyimamele yonke ndiqondele
ngaske bayicima
cima but ke it's important to listen to yourself uyakwazi uzibona uba namhlanje ingathi bendifast kakhulu I was too soft namhlanje. No, ndam izolo I bend bold and even the mood yakho, yes, mase ndaba zokusasaza ziya ne mood sometimes yakho ngelo xesha iyayichaphazela kancinci output yakho. But akufunekanga sikuve xa une stress umsasaza. All right. Ngoba sine right? But xa usebenza ewe at the back of your mind yes, ikhona lento kanihlathanga. But umphulaphuli mangayivi lanti ba. Hey, utheni ngathi ubuda qithi namhlanje uthe ngathi nervous kakhulu. Ngathi ungathi akho apha. Absent minded uyavaka. Umphulaphuli ekwazi ukufa. Bona ke namhlanje.
Hayi basimatha
bangu. Very smart umphulaphuli. Uza kuba namhlanje utheni ngathi. So kuyanyanzela kuba xa une problems akho shiye ngapha ya. Ewe sikhona zona udile nazo ngexesha la but xa usemsebenzini you just nje uphole.
So ke ngoku le nto yobaxole problems funeka uphole masithi ke ngoku uzawungena emoyeni emhlangweneni ngoku 2 minutes to 7 uzawufunda indaba ngo-7 naku kungena umphanga God forbid womntu oyena kamntu close kakhulu enhlizweni yakho siyabala thina uba in 5, 4, 3, 2, 1 ungena emoyeni uyihendisha njani and funeka usasazile ba yikho enye into ezakwenziwa ke
excuse me akwazi
ungumntu kodwa nyana egqibile intando
mna ndiyibone ngoku kusweleka abantu emsebenzini
yeah
kwasweleka ubratobo ubratobo nanihlala naye i-discane sishare ndisesela amarhewu sobabini kunzima I don't wanna lie iwest xa mhlawumbi izoyi-announcer ubana kwi-top story yakho ulandulele eli o ayonto endiyirhalelela abantu it's painful and ke ngoku kufuneka womelele because ukhonzelizwe kufuneke abantu bayive ngawe le nto ibuhlungu njalo kuba khona lanti ba awukhale emoyeni no guys ngabantu awuso westxa ungumntu mhlawumbe onenhliziyo ethe ethana kufana nami uzawumane uthi ngokudlala isound bite uzinike and then kamandi iradio yabo so guys now angeke ndikwazi mna
so bendiyibuza ngamabona ndenzela abantu phaa ngaphandle bayazi into yoba noba sikwezi ndawo sikuzosebenza ngohlobo sisebenza ngalo but before sisebenza basingabantu njengawo so masiunderstandaneni xa kusebenzekile nam ngenye imini apha xa ndibusoftana ndichiphichiphise apha ndingandothuki
and irayithi laa nto basikubone linye iside
masikubone
uba ungumntu onee-feelings uyakwazi uva kube buhlungu and xa kubuhlungu ukwazi uzi-expressa andive kamandi ke namhlanje andikho right but ke guys the show
must go. Then ndingakhala apha kweqonga ngoku live.
No problem.
Ah ndireya kukula lokho ku TikTok
ngeke. Siyakuhaka thina
siyakuzwa.
No. Speaking of. And if una nje indoda engakhali.
Ne?
No guys.
Hayi ibalekile unyani ukhala. Kodwa ungabona man.
Eh wanandi isho ke because umuntu obhuti bathi ni wese ngabe kanti khala hayi bani ngayicacisi.
What if into khalisayo during the people?
Yebo.
What if ngoku?
Uyakushaya wodwa umboko mina zaphuma apha phandle ndiyokha.
Ngokusala siyayazi kodwa yabona uphuma kwakho apha. Amehlo se red already sesikubona.
Iwese ke uyellow bone ngabe.
Oh uzabe pink.
Oh
kusiyami.
Singasasazeni.
Uzobe upink uphuma kwakho apha.
Kange ndizinqikele tyele mbomba nami basasazeni.
Sihamba nale nto ubuyithethina sihamba ngemva kwakho.
Hamba ngemva kwakho.
Sasithethe two nawe kakuhle because nguwena osibonile.
Nikho right coach.
Uthe ungulanga ndithi.
Ya. Ndiyekele uba ngithangana ndibulanga
ngamaxa
ndikhona.
Xa ulilanga ke thina silapha emva kwakho uyasikhanyisela.
Sure.
Right. Ingathi andizowina apha kujezi.
Ndiyetha ngosola.
Umntu ongisisi uphezu kwami sesibani funa ukuthi.
Not
yeah.
Okay.
Yeah.
Lapho kodwa mabuthi kukumntana ba othi uyayithanda lento uyenza. Now uya ba uluyenza. Ugqiba nje konke matric ufuna upursue ecareer. Wa yese bisixoba mhlawumbe nomxobisa sona. Umntana ukuthi asathi make sure ba uyaspolisha ukuhamba kule journey yakho. Njengomuntu wona sewuyahambile mhlawumbe what would you say? Kuyo yonke umntana umuntu oyenza umuntu make sure into ethile.
Umphathi wam wakhe wathi nayibona kule yami department nabo nganazo zibe yi-50 certificate but if awukwazi uyenza le nto ofuneka uyenzile it's useless akuzosasaza PhD yakho apa ndifuna ivoice yakho ndifuna wena mayibe khona but iskill sakho sipolish and ndithi ke mna ke ngasoqala kwangokumncinci umamele ubhale ngathi newspaper uzibhalele uzirekhode uzimamele khulu ye-high school ayi mani uyayipolisha le nto xa use-tertiary umane usiya kwezi-community radio stations
uzibalulekile kakhulu
yabona uma awukhange uyavakala ke umuntu ongakhange aye
ecommunity
i-community iyakubumba ucinga on your feet noba kukho ingxaki uyayazi uba mandithi because kwi-community radio station unikwa i-radio kuthiwe zibonele uba yenza kanjani and ayizucima i-radio khona zange wasasaza sport namhlanje uzosasaza sport ngokungaziyo noba kwenzeka ntoni uza kwenza i-research ngoku live because kufuneka i-show ye-3 hours ufakwa pha elwandle kwi-community radio ushiwe wedwa uzazibonela wena uba uyaqhupha okanye uyatshona na so makazifundise kwangoku kamandi kusekhona i-intanethi bethu nakho nto ngekhoyo information ilapha phambi kwabo so umntu uziqala kwangoku uthi sawusetertiary ke ngoku ungene kwezi-community radio stations ufuna ukuzibrenda ke ngoku ube nguwe uyamthanda uBukiwe Zide this news reader khawuthathe indlela enza ngayo thathe indlela afunda ngayo pace yakhe ntoni but uthi sweswe wena ne so that xa ndikumamele ndingathi uthangathi uBukiwe Zide because ufuna uBukiwe Zide omnye
okay hence Charlie, your radio personality TV because sifuna wena
personality yakho
banguwe andifuni ewe mayibe khona ukuthi ufunda kamandi ewe ikhona indawana but sudube nguzuthi le kopa nje indlela endenza ngayo uba ndinonga ngezinto zami mhlawumbi nawe uzoba nendlela yona but ungadule ndini sweswese ubuwena that is why nam kwiindaba zam ndithi sweswese i-personality yam ke ngoko because iindaba zizinto i-serious mas because kufuneka umphulaphule makandithembe okuqala uba ndithi ixesha usho uba andiphosis nyhani ixesha
ngu-5
nento endiyithethayo awuzuba nento ethi uthengathi
uyasinot
make sure funeka uyive kwalapha ivoyici nemba ndishonga le nto uba ndithi umongameli uthe watsho uyayimame awunyanisile so funeka yinto awuvuki nayo ke laa nto ukhula nayo uyayilungisa uyayipolisha apha egwameni ngexesha uba banecommand xa ndithetha mandimanyelwe ukhula nayo ke laa nto
ninjalo ngoba ke kwamaxesha ndiqonda hey usesibukele xa ithetha ndilapha ndileyithi okay ndiphangela kusasa ndileyithi laa nto seyilapha mani ezimpilweni zethu
so umsasazi uba yipati yabantu kuba yipati yobomi babantu so yile nto funeka ethembakele
omnye kusayizwa ngaye angathetha ngokuwe ndilapha
edasexactly ungatsho iindaba zithi ngubayi ke mandincame so singabo bantu ke bathunywe loo nto
sisi mabuki wakhula elusasazweni from i-community radio station khawusithathe kwindlela yakho eyakuthatha yakubeka kwelona qonga liphezulu umhlobo wena ne-f m yeza njani wayamkela njani because iyathanda ke laa jeni ofumanisa uba eyi ithe qinga esquarebhol kubantu abanintsi azibone ezengenile engakhange ayiqonde
okay ndiphumile e-UCR because ka ungabhatala khona etoyitoyi sakutoyitoy yagqithi ke phaa ndathi mna ndifuna usasaza kwabe khonye i-radio station enonyaka i-alfenso emount elif
emount elif
yes phantsi kwentaba esimakamake kodwa hayi tshomi sapha netshomi emaseziphaa na okay kwakho noguyiba onomonde evakanisa babesebenza phaa so ndifowunele station manager Mr. Lunika Mr. Lunika cela uthumele i-CV yam nedemo hayi ungazithumela ndizithumele nyana ndifowunele uba mandize kwi-interviews okay ndaye Mount Elif xa ndifike Mount Elif ustation manager waba utata uLunika athi ziba iimpahla zakho
tshintshe
ndithi Lunika iimpahla zothini tata hayi kaloku zasebenza bamhlekazi
hayi bo bengathiwa yi-interview
nae ndaqonda o ithi nandilost fanawe lost kaloku ze kwii-interviews mazapha mna kutheni ngouse kuthiwa iimpahla zam zi kodwa mfondini uzosebenza apha apparently idemo yam yasiwa kwanews kwathiwa sicela nifunde ngolu hlobo
wow
so ubizwa kwam ndibizwa as umntu ozofundisa abantu ukufunda iindaba but nam I'm part of the team Ndifika friends wonke umuntu ufunda ngolu. Abanye kukho ababesithi before ndiyofunda indaba ingasanga qa ndimamele. Uba ufunda njani lo muntu and then ndiyam ndiyofunda indaba. So okho londo le zandiye interviews andithini ngena nje emsebenzini. Fine. Ndithenzi se Alfred njalo ndiphuma sasine container kwa news uphume ngokuye studio. Ndisendlele ne studio ngiphethe utilili wami omncinci. Andihamba nandi ngiphethe se indoni futhi lotilili because ndiyamshiya utilili. Khale le phone 041. Ndiqonda into bazinto zamatyala. Bathi namatyala masinde like. Okay.
Noba yintoni nalento.
Hayi Bukiwe Zide. Ngufezi lempunzi apha emhlobo wenene.
Yeah,
okay. Because and apply and then nix. Sokuvile usenza current affairs apha UCR. Sicela uzosenzela apha naphaya emhlobo wenene.
Yho.
Nduthuke.
Ayikho rank.
And second as UCR kalo remember self and so. Okay, then ngicela ngifanele emva kwendaba zikafo. Hey. Zindaba ezi-10 khona ezi.
Jim,
damba lozifunda izinto nomqondo.
Ngiyakusakuphela.
Difuna uziqhube and zase English that's it. Khawulezise. Dabi. Dathi ngiqhayiba 5 past for me phone. Ewe ndiyatshwa lo sefemus.
Yeah,
ungalandi. Ndiyishwa lo uzazanina ebhayi. Lali ayikhona le mali.
Mhm.
So kanjani nene ebhayi? Okay, hayi tata nzayaza next week.
Mhm.
Okay. Phone bizo umfana ngathi uwriter nyana bamasi sonke siyalinga ngathi uwriter nyana nganayo imali
okay
ngicela ukuleke 500 yabo ndifuna ukusenye
yeah
ndothukile shame andifuna like ngoyenzeka yonke lanto mina ke ndirector mva like and zange lifake enhloko because in my head akaye esebhisi umuntu ofana nami
siyasithelela kawo madodoti
ndingwase libode ezinkulini ndindi adathu tata umntana umntana ndaphela kwathu umntana so ndingumntana wendoda yaphela kwathu like lanto iyakuhlala phezulu ngokuqonda oh ingathi nokwezinye izinto azenifanelanga so ndothuka because zange ndi apply le SABC and kwesibini I knew ba and your type yasa SABC and your like ayikho sengqondweni eyo ndiyazifunda izindaba but anayi into ethi apha ndiphuma nthini okanye ikhona into endingayenze ngapha ya so it was I don't know man I don't know
imagine
ndeze bhayi yaboleka imali udibobo bongeni wanike ubongeni ndeza ndifike laphi kufundiswa mhlekuti sonke mose sifundiswa nogwiba sasonke fundiswa ndiza bhayi hayi chomi yam uze ndadonda fika fikela kwakhe ngomso ke ngondiya kusefez ndiwo bendifowunela yho ndiye-SABC ndizonxiba ntoni pha
yhoorholinanandoda
ensebenzialfrens and nale 970 undivile uba ndiyibolekile that misa ngarholi right sendinetyala bethuna and okwesibini nale mali nale 970 uyayicucezelwa kuthiwe ayikho siza kunika 30% of 970 so sasiyiliza ngepercent imali esasiyirhola phaa yabo so ndiyazidelela ndothukile yonke laa nto but ndanento ethi hayi sawubona khona ndafika e-SABC ndifika ndilindiwe ndinona ngabeluko Charles Hart ndiserious nje le nto and ke ngelaa xesha kum ifilim ayikadlali kum ndisekwizowuni yam like yonke into ingathi iseliphupha ingathi ayikabiyo ncam nyhani ndenzisa u-current affairs xa usenza u-current affairs mos unikwa nabanye abantu kwenziwa ii-interviews uba live mos u-current affairs amaxesha amaninzi so kwenziwa ulive and then irekhodwe ndahamba ndalishiyibha that was 2009.
Okay.
Yes. 2009. Yeah. I can. Yabona ke ngowake. Hayi skim siyangela. Hayi hayi hayi.
Yazo.
No. Sengishatsha ngahamba pirate bayahamba le SABC. Hayi.
Yeah.
Okay.
Bayitshala le nto.
Phela u-2019.
U-2009.
Yo.
2009.
Cwak.
Kusekho nalo percent ke ngoku le radio I have two kids. You know, don't need to be able to I have two kids, boys. These are things that are going
to hold.
In fact, I'm not married because. And Bonnie, we call him because I say, same story. No, you're right. No,
I
never. They tell you, radio, and they tell our ones and you do it different because no, you still read. Damn, I did. John and Funan, and I'm Sabin Zana, yes, in my kitchen. But go to our Asuk Funpa.
You've
met on the third 2010 won't get a deppin. The Funum Sabin Zan of man and as a shop. With the experience and nayo, nimfundo and nayo, zange ndifumane kwamsebenzi emnedebheni. Eyona nto ndandiyenza kwavela inanda FM. I friends pha, mane ndiyobhala ke mhlawumbi iadverts, babesenza nangesixhosa sometimes. So ndibhala iadverts esixhosa ndizirekhode. Ibe yindlela yokwenza imali loo 200 rand. 2010 ongona ithi, feel it is
here.
Philip, ndiphatshe.
Oh my.
So we bomb from Ape Tequin and Sally Shoby, Jonga, and Ipita and the Azan Divan Jay, and Gamakam, and that's a figure, Mazas, and
that's a figure.
And Zibawe Lando, we are never in Don Vajon, and Lebanon Gamale Pizza. So, Daye Gerriton, married on the Buy, Sandy Gasaku.
So, you
know me? No, Nandis Labour, no, I don't think I'm not. Oh, by Inje, no. Daye Gerriton. Kwazo ndazofonela ke ngoku kumkani uDanyele.
UDanyele yes.
Yes, a phone athi eh gaba uphi? Oh, before that. Ndifumana nge okay bethuna. Ndifumana i-email. And ngabe because of SABC. Ndifumana i-email as chain tontoni. Emails zithunyelwa. Ufumaza wonke umuntu pha. Xa ndithi kukhona ofundiswa, chain khona abantu base-SABC. Chain kukhona kumkani. No taloid. Taloid no kum kandi recognize abona no fundiswa. Ndiqonda oh nje manje ndiphathe apha nje manje ke manje ndithi email. Buzi bayithini ndikhumbuze ngoba lo bendibiziwe apha ngakandi funi. Manje apply epha uthemi ngokungasabi
nje
cwaka. Ndathumela email utaloid because at least what you qumbu ndaqala ukuthi no sawuthethe. Hey, Taloid, go and say hello to the phone. I'm so fast. Button. But you don't know me. Such a big game. Like, go to China. Kumkani. Okay. Kumkani. Hey, come. That's the story. Kumkani. The phone. I'm so fast. Button. But you can go walk on. Do you feel like? I don't know. Man, phone. Okay. I could post one. Go to a kuzumani phone. Uchokba.
Yep. Uchokba. Do a better on put.
Uchokba.
Good.
The content in him now. Every day.
Good.
Okay.
90 cents. Ingabi ikhonde yami ndikhangele naphi endlini andihlale nandi
emthebeni. Ikhonde ila ngola kuzalahla kanye. Selsim bani.
Yambe ndikhabe isithi. Every day. Uba ndifonanga kungathi sendiphoswe ngumsebenzi. Ndandi desperate to that level. Yobana ndandimfona every day ufumanisa mhlambe. I think nayo wendibaleka nondibaleka shem. Because ndangamfumani sometimes efowunini. Mase ndafumane number kodwa wathi manifonele number ke ntonto. So man ngamfumani ufumanisa uba ndiye nje 90 cents yam gone because ndizawuthi ndisafowuni ereception kuthiwa no akekho. Ngela xesha nevudu mna ndifuna ufika pha ndithi kaloku tata kuthembile. So waphela u-2010 wonke. Kuthe ngo November ka-2010 wandifowunela kumkani. Uba iphumile post. But interviews zizokwenziwa ngoJanuwari. Hayi ke. Umthandazo wami ke oko November, December. Oko. Okay. Nda apply nda shortlistwa. Kwafuneka ndize bhayi. Andiphangeli, akho mali ekhaya utata waphelelwa ngumsebenzi aphelele ezimayini utata. Akusekho nemali. Kwafuneka utata uboleke imali. Ebethuni? Kwafuneka uboleke imali utata. Yobana ndize for interviews. Xa ndifika kwi-interviews, kukhona abase-True FM. Kukho abantu abaneemoto ndimndodo
mkanjana
ngebethuna wonke umntu unezixo apha wonke umntu uneepesa ezicute
eyam
ipesa nanezip
oh lord
irayithi irong injalo
nditswebile ke apha ezinyelenyana
zidlala ubafrance
Ndizazigqeba because andikwazi nozimaintaina ngoku sendilinde ndiba ndigqibe le nto then buye ndiqhele ndakwi-interview. Andifika phaa yho xa beintroduce andibazi masabantu mandakumsukusisolathuke buzimkhitha jikwana magama amakhulu konke qo hayi bongabantu mamele radio ndikufezi le mputha nguwe lo ndeka umbona waloko hayi sakhala intonga ndikwi-interview yam yesibini apha ebomini ndiye kwi-interview yoqale i-CR ngondifunaisebenzi ealfrens
ezandwenia
so interview yam yesibini yeyi andiyazi laa nto guys andisazazi noba ndathini no shame umntu wayezikhethe laa nto afuna uyihluza kule nto ndithethayo kodwa ke into endiyazi yona ndathetha no ndakhumsha phana o ndakhumsha no ndathetha shame phana nangona ndingenazi masayikhumbulani balani kodwa ikho nto endandiyithetha phaa xa ndibuzo uba andiyivanga futhi umbuzo ndithi ndicela undiphindele ndakoduka okay noba month later kwafika ileta we-regret kodwa inokodwa le leta yam ithi ithi kodwa lo mntu ufumene umsebenzi nishiyene nge-1 point ukubethe kwi-interview ngo-1 point kwi-recordings nibe nee-points ezilinganayo so siye sadicide uba masekunike i-internship ndathi ndandisithi ke xa ndifowunele ukumkani kumkani ananto eninzi mani yothetha andinawuzithengisa ndithi I'm the best saphi radio saphale sakumboko ndicela unike imike uzawundijaja ngokomsebenzi wam that's the only thing endandiyithetha ku so ndaqonda yabona ke ngoku unika mna imike
wayibutyaza nto wayenze ice cream wayilikhana ngaphaa
suyenza laa mistake yonika because ndiza kwenza le nto ndifanele so kwathiwa ke ngoku internship yakho izawuqala ngomatsh but ngofebruwari sikufune goli yonke laa nyanga uphekwa zonke i-interns ze-radio stations zoyi-8 ze-SABC zizobe ziphaa o ndingubani yho ndisuka phi ingqondo ke ngoku ivele
ibuyobentiubani
emva kweminyaka emingaka kwabe kusithiwa sisi uzawuhlala kwi-BNB for the whole month sisi yeyiphi i-airport ekufutshane kuwe what mna airport sifike njani ngokwam imagine from that situation kwathiwa yayingekabikho ke yasemthatha kwathiwa it's either east london or PE ndathi east london sabuya i-stress ndizawuhlala phakathi kwabantu ukuhleleleka kwam kuzawuvela wathi utata don't worry mntanam awawuboleka imali utata ananesuitcase yofaka anazo neento zolala anazo neento zothambisa like into eserious yothambisa because uba ndithathe ezi abasekhaya bawushaka ndayinikwa imali ndawungena emthatha ematshayineni ndathenga ilokho ndathenga ijin ndathenga itop ndathenga i-suitcase ndathenga into zokuthandisa intliziyo engaphakathi ibhaka izikons ndisayithi ke mna ndithatha ixesha and asikwazi noyithetha because uba sobe
siyajimsasiyigcine
apha imagine from inyanga I think inyanga zabambini siyibamba kwinqinelelo afika imini kwacaba isekuseni kakhulu andizukwazi ulenzeka funa ndilala imonti khona umntakwethu ohlala imonti kwafowuni uyayibona ngoku le nto iyadibana ngoku mntakwethu Bukiwe uzawufika emonti sicela hayi mntakwethu hayi tata omncane makeze nyhani ndiyakhwela ndiyemonti yika nokukhwela ndiyazoyika nezandisiqela ngaloko nezinto ze-long distance yonke into intsha fike emonti ndiyolanda umzwaku phangase-airport e-greenfields ye mani kongo ndifika
sekulanyaziplane
kwam ndika yinto nandinguyo kwapha kwakhe ngumzo obonakalayo kwayizinto ndiyazothuka kuthi hayike yewomisha ke le into ye bashiya abantu kalo bahamba abantu yashiya
kusengekayiva
izinto banefruit oyisika ngo-fork and knife kwesiya
amaqanda zandiwenza ngoba isitove nakwazi usilayita
eke eke
yayike stove
eke
ndibonisiwe bofmanje nabuki tofa
phaa
Dean, neighbors. Joy? Zange ndwenza amaqanda last ke
echo
ndishole zonke izinto bacon toti ndazibukela bethu ni bacon ngizalizwe
wasitya sikali so
that's just amehlo ngathatha ukuthi abantu oh khwinyana beyishekida ibanda because galo and kwa nalo kusebenza nalo microwave ndazitoni mna nje ikuchisa bethu nando ikuchisa umzu womuntu ndishwe nomzi abanomchisa mna ndaqala okay uzawubetha u-11 so wabuya utata omncinci wandithatha ndise-airport okay yintoni ngokube ndikuyo airport ndiyaphi kalo ndizofika ndithini phaa ndizolahla ndizobiwa xa ndifika kuthi ayi ufola pha uthi ndithini okay hayi ndifole nyhani kwabe kudabe ndidibana nobusisiwe hoho wayikhwelela emonti sizawudibana nolubabalodada nomcebisi ngqina noasanda ntam sihamba sonke but bona babekhwelela apha ibhayi so siyacommunicaitha ke ngoba iflight yen ntontontontonto asazani phofu xa sine-numbers sifika ejoburg ye bhala igama lamabuke bezinto awazilike
ya sifikile ngokugogela yes sona
manje njengathi kwizikhala kamanje
njeizikhala kamanje
okay hayi ke wonke umntu sawahlala phaa nantsi iB&B xa sifika phaa kwathiwa senifike late ke but isapha yakho iphawuza ukomisha was like
izabomishwa futhi sisishushu kuchesakho
yamoeizabamanti
njeleoa
jeazobamanti ja hayi bafika uandle khona uncibilefom phansi akungena phaa ngabo-tenish because before siye kwii-B&B zethu sawujikelisa i-SABC sabonisa uba nizawuza apha ntoni so sibaninzi ke ngoku zonke i-radio station so kuyajikeleza imtens okay hayi nam ndanxiba ndafana baye abantwana ndakekuseni sathathwa i-shuttles ngapha masifutshane saye-SABC yeyi ndandiyinto ethi
njengathi
hayi mane kutawu
maso
qha ke at least umntu ewe undobile but ngokarabo njaba no ingxaki zoba wedwa kulaa nto ngoku abantu bazitrofoza phaa ushiyeka wedwa
sokuqokelela mntu ongisisi
guys ndisenam othuka sekujobhe kuyazani xa ukhuphile amathuka andingayicingi kahle laa nto ndandibona zandikwazi ukuthi ndiyikhuphe kahle because ndandizothukela ngaphakathi ekhantini ufumanise ufola apha emva kwakho siyothenga ilantshi so lo mntu lapha emva kwam masungulo wenze isport at 10 ayibo ngubanibani masulo ngutomas masulobutawuzibusithi okay uzamfotana nto kuqala bukiwe ongenayo
nefonbethuna
iingxaki zamntu azininzi but ke ndandinento eninzi leyoingabi kakuhle but ke uzilapha ngoku
kokubulela uthixo nje bani and i can imagine indlela abazali bakho bebeproud ngayo nawe le ngcinga unayo yokuba uyazazi usuka phi kuyo yonke le nto yenzeka ndinalo mbono lo mntana uthi andifuni umosha because ndiyayazi apho ndiyakhona ndiyatshisa apha kuphelela loo ndawo ndiyakuyo something ingqondo yakho seyipha phambili
nanto uzala kwangoko bethu ndikhawuleze ukwenza uba ube netiming kwangoko
okay
bengumama because ngalo ngoku awubi mtsha anymoreubangumama so funeke yonke into
yokucinga
so ndikhawuleze ndakhula mna because ndikhawuleze eyi
speaking of uba ngumntu ongumama no ndandizothetha ndirongo SABC wandimele kuthi uba ezi zisemva zabaphulaphula ezina ntombazana nojelo losasazo
yabona ke ngowena utsotsi uqala kanje
apha mosekuthiwa yi-podcast ene-HD content so funeka uthethe inyaniso zodwa laa mcimbi we-500 yokuqala ngowabizwa ngusefes wawubuyisa
oh ndawubuyisa izaveke bafana
ezaveke futhi
ewalo ndandingenandandingayirhola lona ndirhola 970 Then I saw the Nibu is la 500.
What is
the representation? We are here as a PlayStation, but from the present, I'm trying to feel. I saw. I eat. I'm going to eat. I'm going to eat. I'm going to eat. I'm going
to eat. I'm going to eat. I'm going to eat. Now that we feel like status of our says why. Kwanja want more go experience and we can't take a peek and all that. Kwanja.
Overwhelmed. I'm not going to own the clone.
When are you, Masaka? You better be kidding me.
Ubunga go shine and I'm going to cool. Was new situation.
No, you don't know clone.
Was new situations and funny.
Sure.
So so mandi process sure. So that ndi lam to must so but ke abantu base bay ba
okay
yeah base bay like ngoku umuntu u celebrate yabo ngoku inento zakhe abakuba bana xa lo lo base bay ingxaki bapha xa ngodukela ze result and babale kodwa abantu bakuthi kodwa ndifika nje ndithi fak moto garage
yeah
by family, I mean, that's one corner. The Malaganese has in the way to so close Makaya must by exposing doing his needs. And Kukona Manyamanda Banga Sebenzi, you abandon by back, but now that we Sebenza, I'm standing now, we could look for a banana and Manu City. No. No, we are both. Go back and gang over. I bang to the gang. I think the man did lap a glend down the queen. Does the young kingdom? The cool Luganza young kingdom. Man's about umtum clamber and timber. I saw the day. In fact, that Napam Seven Zinuak. Can I'm Seven Zinicampani? Abtatuazi. We are both so on the Malaganes as in those injured because their ears were bad baffin misses and girl man will land to logo young Gelimina. I'll cope one joke one for the incidents because Chinabanda Bamia must ban into it. That's so far go ban and girl and girls of Fagam to incidents. Mr. Benzoam, oh, yeah, but so in the end, can't do Muyumva because the Malaganes was in those
injured. Who was it in Anjani? Ungekho semehlweni abantu ngeke kupublish ngezinto ezirongo because la okubonda lalandela ibali lakho andikasifunda istory as offering bileyo ngayo soloko ndifunda into ezinhle uyimaintaina njani lanto because we understand noba kutafu kwexesha siphila kulo and kukho abantu abakubukele ubomi bakho buhlobo wam asixeba ndifuna umwisi ya akhangele yonke into noba yikho but wena okokoko ndililandela ibali lakho andikayiboni yet into erongo uyenza njani lanto.
I think ukuhlupheka kwam ekukhuleni kundenze ndazibonisa too much. Ndingumntu ongathanda basebantwini kakhulu as much as bande kumntu wengqushu ngokomsebenzi. But andithandi kuba sesitratweni. Amaxesha amaninzi ndisendlini mna. I think ndiba right kakhulu xa ndihleli ndodwa. Oko ndafika apha ebhayizayo ndahlala like nomntu full time. Full time, like iminyaka.
Sure.
Kungona ndihlala nomntanam ngoku. Like mhlawumbi uhlale ne-family member or no. Ndingumntu othanda uzihlalela ngokwam. Kungona ndihlala nomntu full time endiyaze futhi uba izoba iminyaka ngumntanam. Nalapho nento ethi eyi ndimdala.
Uzibona apha
kuye. Ndawapha ngenye imini ndingabani. Men libele ukuzihlala ndoda. Hayi, makabe khona umuntu oenza uhlala naye ezomanethi molo mama kunjani? Andibone naxa ningekho andimdala.
Bekunyezelekile bayibe ngumntana sasho bengelo bakho emnye umuntu.
Bavile bahlala na. Thangani.
Okay, bangacacisa.
Ufunda phakathi. Fuze ufunde ufunda phakathi kwamagama.
All right, okay.
Xa xa ufuna indaba ke ufuna ukufunda amagama la. Sengingafundi
but kaloku uyayazi
ngakho.
Amagama endi bezo
age but asikho.
Abe bye.
Ikhona na abe bye.
Ungangeni deep because ke ndafunda ngawo amadoda lapha eBhayi ko Facebook kodwa kaqala umuntu ukuthi ungakulinge bagoba seBhayi baleka into le ningabe namadoda seBhayi mhlawum uzasichazela
nokubonke
zandiyenze into yaseBhayi because ndike ukufika kwamaphiBhayi benihlala kwazakhele
ke
eyi ndabona
banihlale kahle iyezinto eshusha
yangihlike lizo is it lizo
yebo iyangasecaweni
oh ngasecaweni
lapha okay pha ngasesiborweni hlala pha
phandile
hey ingxaki i-background zethu asifani yabo mnandi nokuxhosana so to speak because but I wasn't left don't yabo so when boma ndizawukhalaza ndibe nomsindo apho ngiqwengela lo nami ntondokazi mina iyakhawuleza no
iyakhawuleza
uphithana so ndabona yabona apha ndizawusokola so kandike ndiyizame like umntu wasebhayi ozalele ebhayi ewe ndike nadibana nomntu ophangela ebhayi but engengwalapha ke nayo esefunde igqitha into zalayo ewandihlala two
feet and urayithi ndasekayo ufocus apha emntana nokubhoza yena soze akushiyele into
ndiyakuthembisa iye ndiva ndibala iminyaka ngoba ngoyena mntu ndizohlala naye iminyaka mhlawumbi noba ndikhe ndayizama noba yi-two days I know to be left. Ungandi quote out of context.
Please.
Moving on right
now. I want us to talk about the beauty of love.
Yes.
Obuhle othando.
Haw mathatha.
Ola ngena. Into iphume masiqale kuligama ka DJ Zide. Indaba yoku DJ ya. Iqale njani?
Ndiqale u DJ ya ndise Alfonso.
Mhm.
Yeah. Kukho Miss Alfonso.
Izinto ezingayaziyo sis.
Ininzi into endinayo.
Chance yakho zayikhuphela uzama ku-aim ta uzama kunqaba.
Ininzi into endinayo. Ndi-attenda uMiss Alfonso. Yeah, ndiba ngathi lo mntu udlala izinto lezo zanda DJ yami. Qha ndimntu ozithandela nje umculo. Utheni lo mntu ukuthi abantu besajayiva icime? Qonda hayi kaloku abantu bafuna ujayiva.
Yeah. Thanda la
nto. Ndihlepha. Ndihle ndiye phanqa wenza lo mntu cwaka hayi ndithi khawundiboleke kudlalwa ngeCD zandadlala ntoni ndazi kwanto xa ndiyazi uba uzocofa iplay up izawukhala pha ispeakeni akho naloo mixa ke uyidlala iphele then ufake
ide
but yena wevele athi cwaka ixesha elide ndiqonde hayi ke ngoku I can't disappoint you. Kwakusesemalanga eza show maziqala ngabo 8-9 hayi mina ndangena kusemhlophe shona mna ndangena kumhlophe ilanga lipha mna qala kwami ndangena zinexesha but imandi yanto
nandiyenza
so ndamane ndi emsebenzini masesikhona ezanto zakhona zingacacanga zase-DJ zingacacanga mani siyapha nje nalapha yonto serious nje kuba ubuye hayi mama ukhe wenzisa apha kuthini okay ndayenza loo nto usuka kwami mna ndayeke radio so
okay
and namculo masendiculo ndisebenzisayo ngowe radio so uba umculo ndandinazo ezo CDs zimbalwa nalapha yo nto ithina yo nto serious andingumntu okolektha umculo ten so ukuphuma kwami Alfonso kwabe kukulibala kwam uba ikhona into enjalo nakhe ndayenza nangoku ndiqale emsebenzini apha e-SABC ndiyaleka ndisemva nasekhaya kulate uyabawo zininzi izinto efune ndizenzele ekhaya so for the longest time I forgot about izinto that I love. I focused on my kids, my parents,
self.
andizazi mna mna ndiqale ukuzicinga uba tune kukho izinto endikwazi uzenza ngo-2017 when I registered my company Bukiwe the communications ndathi ndizawutranslator ndizawenza ii-voice overs ndizawudijeya ndathi hayi ndizawubiza abantu for udj because andiqondi mani uba ndizawukwazi udj but kwakho into ethi wathi kwazenzeka Okay, DJ. And ke ngoku zi advanced ezasemsebenzeni nazi. Sine studio masiphana
sami.
Uba umuntu yanilandelela ngo-2017-18 in between my bulletins. Xa ndiphume studio ndiyobisa kwesa studio sine CDJs. DJ epha ndibeke iphone somewhere so that be close to monitors, right? Because iphi desk phakathi. So i monitors ipha so ayizovakala. Kufanele ndiyisondeze. Be close to monitors
I see, and practice
chin be late kotathu ngibaleke lo type indaba type ndiyofunda ndaba xa buya
phinde la
yes so ndaz trainer ngolo hlobo ke ndazi bo chin isekhona masibini sekhona ndacela umnye umfane ngo 41 bonus ba into le cofana uthini zifuthi yangena ngolo hlobo ke and then 2018 does introduce formally or officially as ubuki as u DJ igama ke ngoli kazini
ke izenzo zapho ke
igama likazini ndiliphe ngu Lucky Zimfowethu
Hayibo
dlamandla
hlangamandla
seyivuye
ndiliphiwe ngu Lucky Zimfowethu umfundi we duf duf
ekhala
umsasazi omanyela wabanye abasasazi
ekhala iduf duf
namhlanje kunamhlanje
ndibizwa nguye athi entwana yam ithini igama lakho uyathi jengo ndithi hayi ndimbuki
athi sikamasikhandi
athi yazi uba watsho
uyageza
Watcho like that you I said ingazothi like is for man to not okay yeka ntona yami yeke ntona yami kohlule yeke like his what a phone evethu ungu DJ Zide wena
sure
DJ Zide ndo ngoku Zide Zeed ungu Zide wena fethu Zide the DJ
as iphindaphinda ixiniso
okay vakala kamandwa gqibe wandenzela iintro
Wow.
Wathi ndifuna uziqonde kakuhle ubunguzide. Thumela something ntwana yami. Khona la nto ibalayo 10, 9, 8. Wandenzelwa kamandi like his. Ndaqonda undifaka under pressure lokho. Andikwazi ukuba uyityaza ndisendine intro imali. Ndinanegama elityuti nyana. So ndinyanzelekile uba
sure.
So iqala ngolo hlobo indaba kazide and then does introduce ke ngokwe B ingo 2018.
Wow.
As a DJ and abantu babecimba ukho upastor e studio encedisa kanti was alone wengekho upastor studio ntathu so
uthepha ngoku ku industry whereby idominatwa ngamajita
yeah
I respect ibanjani in terms of booking boss kangiqaphela na kwi boss uyafumana sibani nani nizobhaka nina abantu bangosisi kubekho abantu abakhulu baphezulu uthepha babeka kancinci ngoni bengo and many more abezantsi so injani in terms of bookings ikhona respect kuni malidi akule industry yo DJ yezela bakukwazi nomnye ufuna ukuza kwelicandelo okulo ngoku ayazi indlela into bayikholula isifunjalo
idabi sozemphele because we of months bayabona ngokuza kwa August women's month
okay
uzobona i-events to celebrate why women we abantu basethini kuthiwe 100% artists ngabafana
yeah
idabi lide but akude kube nzima lo hlobo ufumanisa abantu abanengxaki zeze resident sometimes i-resident uyalozi bangathi uzothatha
umsebenzi
uba umntu uzokusabotaja njengabomi acima into ethile ngoko nandisaqala but ngoku I think wethu they are warming up to us andikhe ndidibana nento eziserious obana kwathini but you can see ubana isa abantu abangobhuti basa gatekeeper futhi ufuna ukuba noba kufunwa wena athi hayi man khathatha ubani man yabo zibakhona ezazinto but ke we move asizofocus apha abasifunayo basi ofuna uzidwe ayazi bamaka yipi
sure
right uyamazi uzidwe khona Facebook Twitter Instagram unaye ne manager uyami so kulula umkhange bofuna uzidwe umuntu uzamfumana uzidwe so yeah
you not only DJing uyaba master of ceremony I pressure ephaya because o master of ceremony ubuya fuma sibafuneka ukwazi ukucula afuneka ukwazi ujive wena uyihandisha njani la pressure yapha
hayi always ecala
Even to save my life, guys.
Go.
So, personality, you're not in my diet.
Okay.
Jemma didn't shine, Jay. The Elizabeth Zagakuba, I have an amoxis. No coupe. Uri day, audience, I call born Baba Fernando in the book was of dinner. Otherwise,
tell me about it. You call in the ends again, changing personality, Kuma, for your coupe, any personally, Pokuma.
Yes.
Dikola se lolo dina kukosh. Kone skezwe sini
sikasa. Kone ijas.
Ndiya bwona ngoku nomfundisi una kukona nakala uthile.
Kumatla.
Iyo sulele.
Ngoku ndiya bwona ngoku na hapa uke unyengeze na pesa kabili. And ngoma hey. Kwacha kano ndabu.
Uthethe inyaniso wathi siku podcast.
Ile personality le ngqushu. Le ngqushu le iya ivela futhi ngoya ndikhula because ndidibana nabantu ngabantu and ke ngoku ndimane ndiphuma ndiyodibana nabantu abaninzi. So kufuneka ndibe nendlela nje yokwenza izinto. Bengathi ndingangena egqitha bekuseni before COVID besebenza nje bengulowo ngenelowo ebesisiwiliwile esininzi. But kuthe kusomka obe phambi kwethu uthandile kwafika isibhilivane esithi sicela ubukiwe asenzele i-breakfast. Ngoba ikhona ilink emandi ibe khona xa ikhona. Iba khona into so siyarhalela mani uve siyidibanise le nto. Uba uyanothisa kususela ngo-20 before COVID oko ndandingena ekuseni. Sakhula ke ngokwesi sigezo.
Okay.
And nabo sebebona uba bangayicima imike yam ngapha because kufuneka ndigezile. Noba ndiyagqiba noba ndiyaqala. So mna ndithe kuwe sundinika le. We put and won't nigga Mike because nigga go make it pagats. So, what's up by in the mind to share Miss Tisha say enjoy and a bapula pull by enjoy my man. Don't have the finest spot. Dan is a band. Because irradio is about Betona irradio is about that.
Okay.
Ayikho personal iradio kukubana sisincokoleni sihlekisaneni sifundisaneni but ke ngofumanisi bakukho abalandeli andifuna ukubiza team because andingomntu wochuku ukhona omnye usupporter wayo ulapha phambi kwethu but andikhodwa ndizayithetha ngako abantu bayo
abayithatha
bakhona
mangakhulu ukuncokola nawe
siyiqhukumbele. Phakuba siyiqhukumbele ke apha kuzawufuneke ukhe usiphe amakhasi akunxibelana kwenza abantu bakwazi ukulandela emva kwalento ndizayicela kuwo indala inempandla apha. Sinesiko ke apha ungoyika ukhululeke sisingabambi igazi because ke bakho balibamba andifuna uthetha.
Ingxaki into enawe ayithembakala
ayinamkhondo.
Ayinamkhondo into enawe.
Kukho abantu phaa ngaphandle nasesibabuke abagowayo ngezinto ngezinto, abantu abatsha, abantu abadala sigowa sonke ngendlela ezahlukeneyo. Xa solapha asikwazi ukuphuncula saziwe into uba singaphila tshansi yokuba uthethe nabo ubakhuthaze because mhlawumbi nje masithetha ngoku ukhona umntu ocinga nangothatha ubomi bakhe kuba kudala ezama izinto azilunge. Khawubajonge intshopha emehlweni ukuthethe nabo kwenza bangalahli ithemba saziwayo.
We are going to lay topic because it may go a bit on it's bambi. Sipila gilizwe apho ndizawuphuma ngokuthi endilahleki nazo empilweni. Siphila ke lize apho uzawuthi uphuma uthathele lo. Like intlakekile. Ikhona into erongo bethuna eyenzekayo kwilizwe lwethu and akho mntu uthi ayikhombe uba yintoni. Ikhona into erongo. Futhi qho kusisa kuvela into entsha. Yimisebenzi, imali, irandi yethu is ayina value. Uthi uyaphangela awuyiboni wento iphangelayo. Families akusafani nakuqala. Awusengo brother wam uyanimonela. Family andisahambelani. There's a lot going on. Andifuna ukuthi umuntu makathandaze guys. Ndifuna usebenzise the chance that you have. We are not here for the long time. We are here to have fun. Right? Sebenzisa chance na chance onayo to make sure that uphila obomi obufunayo. Noba ayibufikelelanga pha, but just live. Can you take the moment and live? Pila, because kukho ixesha apho ungazukwazi uhamba, kukho ixesha apho ungazukwazi ukutya, kukho ixesha ungazukwazi uthetha. Ngoku usenayo ichance yokwenza ezo zinto, do it. And if kukho into ofuna uyipusha ngoku, ndicela uzidibanise nabantu abakule nto uyifunayo. Sikwixesha labantu abatrendiswayo apha. Utrendise le ndawo ufuna uya kuyo ngomso. Thethe kakubi ngale ndawo ufuna uya kuyo ngomso. Zigade. Sungena zonke iimfazwe, suphendula yonke into. Hlala wena emendweni. If ufuna uba ngumsasazi sidibanise nabasasazi, futhi thetha kakuhle. Take iradio, hey man, ndikhende mamela ishow ethile. Ndithandile uba uyazithandisa ngolo hlobo. So umntu nje ongaphandle ophelelwa lithemba namhlanje makathathe i-strength from abantu abafana nathi, because andingenanga deep kubomi bam, but ubomi bam was not easy. Ewe ukhula kwam, because dad wam wayephangela but waphelelwa umsebenzi xa ndise-high school. So sabuyele emva. Sasilala sitya ikhaphetshu ngamanye amaxesha because yayiyinto ikhoyo, dad wam welima. So kwakukho ikhaphetshu yodwa ekhaya, sayitya ikhaphetshu for the whole week. Singakwazi noyipheka, akho namalongo, akho nix, like siyasokola, funeka uyophuma phandle uyoqokela amalongo, uthini uyipheka, ayina cooking oil, yiyo qha oko bakubekho into esiswini. So ndiyafuna niwamamelela amabali, need to draw some strength, ni-implemente wona ebomini benu uba hayi mani, xa ikwazile ukuyenza le nto, nam ngenye imini ndizakwazi ukuyenza. Ndithile uba ireyidio mna ndibuyele kuyo sendingasekho kuyo. Ndiyincamile ndithuna ndisithi uyabona ireyidio ayonto yam, kodwa because ubizo lwam luseradioni I would like to believe kwafuneka ndibuyele ereyidioni sendiyincamile. So ndiba nento ethi iphupha alincami, so lincama iphupha lakho, because nam ngenye imini andirhali uba se-TVni, right? But gqibarha the empire izivulile incam ndinangaphi. How many years in this area? Uyayibona? So kungona ndifumana iTV 13 years later, 20 years later. So suyincama, whatever nto obeliever kuyo, make sure that you go for it. Zama kangangoko. Asinamali, okay, asina imali, kodwa phaa ekhaya imilimili neflower iyathengwa. Thetha thanga amagwinya uxova thengisa. Do whatever it is, guys, yenza noba yintoni, yenza inwele, yenza inzipho. Yabona ngoku wonke umntu masufuna uba mhle, ufuna uthini? Yenza inwele, yenza inzipho, thengisa noba yintoni. Qala kancinci uyibhilde into yakho ikhule. Suncama, suncama, suncama.
Beautiful. Socials?
Yo, kuFacebook nguBukiwe Zide. KuInstagram nguZide_Bukiwe. NakuTikTok. NakuTwitter. Zide_Bukiwe.
Sesimabuki. Kusabakho ixesha ke ngoku when it's all set and done. Uyibambe ngohlobo imike. Kufanele buyiyeke iwe. Anyoke amagama. Ithimu liphengwe. Umke emhlabeni ufuna sikukhumbule ngale nkwazi basikuye kuwakho. Sasa.
Nilikhumbule njengomntu obethanda ubomi. Ndiyathanda ubomi, ndiyathanda ubomi, ndiyathanda ukuphila, ndiyathanda ukunceda abantu.
Oh man.
because banento ethi nami ndancedwa ngumuntu. Eyona nto indenza uba ndithanda unceda, it's because nam ndancedwa. That is why ndikhe ngamanye amaxesha ezi-inbox ukuthi sisanamali yokhwela andisoze ndizibhale phaa.
Sure.
Mntanam ushota ngamalini, ushota ngento ethile. Kumntana wase-100 kanye sebesike samnceda ngezi-specs apha kusithiwa kakwazi nofunda isikolo sandicontacta. Mntanam ufuna malini, mntana makakwenza ispecs. Bendikwi-partnership with uVodacom. Ndabuyela back ekhaya ndawunikezela ngesihlangu nobhaka esikolweni sam inkqwiliso esindandifunda kuso. So apho ndisuka khona mna andisoze ndikulibale because if bendingekho phaa ngendingekho kule ndawo ndikuyo, every now and then ndibuye umva ndithi ndandingazange ndiyicinga uba ndingaze ndibe kule ndawo. Ngokuqinisekileyo ukhona nomnye umntu okule situation yam othi andiqondi uba ndingaze ndiye phaa. No, you will. Ngexesha le-right you will.
Sesimakuke, ungayithatha kancinci wena into oyenzileyo yoba uvume uzohlala kule ndawo. Kukho umfana wayedlala i-challenge ezilalini. Adlale for 2 minutes adikwe lo football, athathe litye, abambe mic asasaze. Kanti wayeplanta indlela yakhe. Uluhlele naye ngoku interview sha wena. So ungayidela into yephupha. Ibali lakho uthe walishare naqimbazini isizweni and relate kuzo. Ndizama ukuthi wena ungayithatha kancinci because nasiyazi ukuthi wabe singubani ntoba singathi kasicela wena ntoba uzohlala apha uvume. Sinalo nto itshoyo thina singuvala isikhambi
ngoku ndithi mna you.
So sometimes
nindazelavi why
sometimes ungayithatha kancinci wena into oyenzileyo because kubakho into ethi kubakho ange document khange yenze. Ngoku ndizakwazi kandifike phekanye eyam ilali ke ayiphumi nakugoogle uyayitshekisha uyincame but ibe dume ngayo kukwenza i-yellow bones but ndizathi kandifika phaa ndithi bendihlela ubuwezide lowufunda indaba ndizawuxhelelwa igusha ndixhelelwa inkomo and kanzitya azotyala abafana zawuthi incum namaxhego.
Why are you doing this out of love?
But man, besisazazile baphulaphula besize naye walapha kuse sibukiwe zinto esimaziyo sifundela kamnandi ngaba. Uya emsa, uya DJ-a, wenza yonke into. Nimvile unevoice emnandi kakhulu bethu. Niba khona lanto bomsasa uziqoma ivoice yakhe inhle ngasikubone yena. Yena ayikhombo shem, ivoice inhle naye umhle. Siyathemba ke ngoba wayibuyisa nyani ke la 500 yala mfana enzange kubekho ke emveni koko. So
abantu bangaxelwa nto.
No, andiphinde ndihlebe next up.
Duka sesimabuki. Masibabhabhayiseni mani
makhaya.
Sabulela bujam.
Dakinina.
Nivote, nivote. Ah, pulisandla, pulisandla. Esandla senzi yellow bones. Sendibona. Esandla zibhizi.
Bye bye.
Bye.
Namagaya.